Amajwi yavuye mu matora ya perezida inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje kubarurwa. Abanyamerika n'amahanga bategereje kumenya uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere. Hirya no hino bakomeje kuvuga kuri aya matora.
Biden afite inzira yoroshye kubera asanzwe ari imbere, ariko yoba adahenda agombye kwihenda kuko urabye muri Georgia na Pennsylvania. Trump yoramuka hatsinze, ibyo byaba bituma noneho ajya imbere cyane Biden. Urumva rero ngo turindire.
Uwo ni Profeseri Atanazi Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse muri Amerika, ahandi havuzwe amatora muri iyi minsi ni muri Tanzania, aho Perezida John Magufuli yongeye kurahirira kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'amatora yabayemo ibibazo. Naho Perezida wa Kosovo yeguye ku mirimo ye kugira ngo ajye irahe mu Buholandi guhangana n'ibirego by'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho Kosovo. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Kandida mu matora ya perezida wa Amerika w'umudemokrate Joe Biden arimo aragenda aza imbere y'uwo bahanganye perezida Donald Trump w'umurepublikani mu gihe ibikorwa byo kubarura amajwi yavuye matora yabaye ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru bikomeje. Fidel Niyongabo afite iyi nkuru.
Abanyamerika baracyarindira ibiva mu gikorwa kibandanya cyo guharura amajwi mu mareta atari make. Itangazamakuru muri Amerika niriratangaza umukandida ribona ko azotsinda mu mareta atandatu, ni kuvuga Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina mu buraruko na Pennsylvania. Ejo ku munsi wa gatatu itangazamakuru ryamenyesheje ko Joe Biden ari wabonwa ko yatsinze amareta ya Michigan na Wisconsin, amareta uko ari abiri President Trump yatsinze mu matora yo mu mwaka w'2016. Joe Biden yatangaje ejo ku wa gatatu ko adashaka gutangaza ko yatsinze amatora, ko yamara ashaka kumenyesha ko ni igikorwa cyo guharura amajwi cyarangira yemera ko azotahira insinzi. Biden ashobora kuronka amajwi 270 intumwa ziserukira amareta akenewe kugira atsindire ikibanza cya perezida hamwe yoguma ari imbere mu mareta ya Arizona na Nevada. Yamara perezida Trump aracyafise amahigwe yo gutsinda hamwe yorengana Biden muri imwe mu mareta ari imbere yiwe muri iki gihe. Amareta ntatangaza uwatsinze amatora imbere y'uko amajwi yose aharugwa. Yamara itangazamakuru rirashobora gutangaza uwo ribona ko ariwe azotahira insinzi mu gihe ribonye ko amajwi abasigaye ataraharugwa adahagije kugira ahindure ibivuye mu matora.
Perezida wa Tanzania John Magufuli yarahiriye kongera kuyobora igihugu muri manda ya kabiri nyuma y'amatora yabayemo ibibazo. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na Fidel Niyongabo.
Yarahiriye no munsi kuwa kane mu mabanga y'ukuyobora igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka itanu. Ingingo zikomeye zereke umutekano zari zafashwe igihe yarahira. Mu ijambo ritamaze igihe kinini yashikirije igihe yarahira, Perezida Magufuli yemeye gushyira mu bikorwa imihango yatanze igihe yiyamamaza, harimwo gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kuronsa abanyagihugu ubuzi bushasha cyane cyane abakiri bato. Amenyesha ko yumva amabanga ajejwe. Ntaco yavuze ku byagirizo byo ko habaye ubusuma mu matora, yamara yatangaje ko amatora mu bindi bihugu yabayemo akajagari migumuko n'amatati y'igihe kirekire. Uyamara abanyatanzania n'abantu bakunda amahoro na demokrasi. Abatavuga rumwe na Leta basabye ko haba amatora mashasha umugwi w'igihugu ujejwe amatora ugasambugwa. Basaba kandi ko haba imyirekano ibaye mu mahoro y'ukwiyamiriza amatora yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi. Magufuli yatangaje mu mpera z'indwi turangije ko atazorondera ikindi kiringo inyuma ya ni mu gihe hari impungenge ku mugambi uri ku butegetsi watsindiye ibibanza nka byose mu nama nshingamateka ushobora kugerageza kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe bitarenga bibiri. Abatavuga rumwe na Leta bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byatangaje ko hari ibintu byerekana ko amatora yabayemo ibibazo.
Perezida wa Kosovo yeguye ku mirimo ye kugira ngo ajye irahe mu Buholandi guhangana n'ibirego by'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho Kosovo. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi i Pristina, umurwa mukuru wa Kosovo, President Aci yavuze ko yeguye kubera ko atifuza kwitaba urukiko ari umukuru w'igihugu. Ati byakwangiza ubusugire bw'umwanya wa president, ubusugire bwa Kosovo n'ubw'abaturage bayo. Umucamanza yemeje burundu uyu munsi ibirego bimuriho. Mu kwezi kwa gatandatu gushize nibwo umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho Kosovo yashyikirije abacamanza barwo ikirego kiri kuri President Hashim Tachi. Amukurikiranyeho ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasiye inyoko muntu byo mu ntambara yo muri Kosovo yo mu myaka y'1998 1999 na nyuma yaho. Ibi byaha birimo ubuhotozi, gushimuta abantu bakazimira burundu, iyicarubozo no gutoteza inzira karengane z'abasivili. Hashim Tachi avuga ko ari umwere. Umushinjacyaha mukuru amuregana n'abandi bantu 9 barimo Kadri Veseli wahoze ari president w'Inteko Ishinga Amategeko ya Kosovo. Uyu Veseli yatangaje ko yiteguye kwigemura ubwe irahe uyu munsi. Mu gihe cy'intambara yarakuriye iperereza ry'umutwe w'inyeshyamba zarwaniraga ubwigenge bwa Kosovo, Armée de Libération du Kosovo cyangwa uceka mu magambo ahinnye yo mu rurimi rwabo rw'Icyalbaniya. Mubaregwa kandi harimo uwahoze ari umuvugizi wa uceka Yakub Krasniki waraye atawe muri yombi ahitajyanwa gufungirwa irahe. Hashim Tachi afite imyaka 52 y'amavuko, niwe wari umuyobozi mukuru wa uceka. Kosovo imaze kubona ubwigenge yabaye umutegetsi mu myanya itandukanye irimo ministri w'ububanyi n'amahanga na ministri w'intebe, yatorewe kuba umukuru w'igihugu mu 2016.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Urumva radiyo y'u Amerika, ibiganiro byacu irakomeje. Isi yose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu hagati ya kandida w'abarepublikani Donald Trump n'uwa demokrate Joe Biden. Ibarura ry'amajwi y'amatora ya perezida muri Amerika rirakomeje. Amahirwe y'umudemokrate Joe Biden umaze kugeza ku majwi 253 kuri 270 akenewe kuwegukana intebe ya perezida aragenda yiyongera, mu gihe umurepublikani perezida Donald Trump bahanganye akiri kuri 213. Ibintu byatangiye guhindura isura ku munsi w'ejo ubwo Joe Biden yatangiraga guha intera uwo bahanganye cyane cyane muri Leta za Michigan na Wisconsin. Kuba izi leta zaciye perezida Trump mu myanya y'intoki bisa n'ibyamugabanyirije amahirwe yo gusubira ku ntebe y'ubutegetsi, cyakora mu ibarura ry'amajwi rikomeje aracyari ku isonga muri Leta za Georgia, Carolina ya ruguru na Pennsylvania. Ku munsi w'ejo yatangaje ko azasaba ko amajwi yongera kubarurwa muri Leta ya Wisconsin, avuga ko akemanga imyitwarire y'abashinzwe barura. Bigaragara ko amajwi y'abatoye imbere yoherejwe mu iposita akomeje kubarurwa agenda hindura cyane isura ibiva mu matora. Kugeza ubu imbuga zitangaza umunota ku wundi ibiva mu ibarura zirerekana ko Biden asigaje amajwi make ngo yuzuze 270 asabwa mu kwegukana intebe ya perezida. Aya makuru yerekeye amatora turakomeza kuyabakurikiranira. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeye ubuyobozi kuri kaminuza y'ibyerekeye ubuyobozi mu Burundi, uherutse gusohora urwandiko ruvuga ku matora muri Amerika n'icyo bivuze ku karere ka Afrika. Atangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Amerika.
Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu camaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora, na numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani. Ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma ko bakwiye kuyasubiramo, naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ko busuma bwabaye ubwari bwo, kandi vyakabivuga igikorwa cyo guhanura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afrika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko biravuga mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemera ibiza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko nubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, aricyo kiriko kiravugwamo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwara rusange nicyo no bivuga ko
ku byerekeye akarere ka Afrika abanyafrika ubona bariko bayakurikirana gute uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nkuko bari babyiteze nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika
ndavye ivyo abanyafrika bariko barandika ku bijanye n'aya matora menga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babikishije mu nkuru bakivugira ko ibikenewe ibihugu bya Afrika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo bihanga bizamwinduruka kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze ibikora iyo abakandida muri Afrika batumvikanye harimo agahemo kuri iyo nkuru utabumva nk'uko nabo nyine bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ibyo bari biteze rero ingaruka jewe mbona muri Afrika cyane cyane nuko urugendo Afrika yarimwo bwo kwiga kwimenyereza imico ngendegwa ko y'intwaro ya demokrasi rushobora guhungabana kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu bya demokrasi iyo rero uwo ariko urarabira kwa karorero akoze ibisa n'ibyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijyanye na demokrasi ndabona bugiye guhungabana ku buryo abanyepolitiki muri Afrika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu bya Afrika
naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika mu perezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afrika uko mubibona
bisa nuko abarongozi batari bake muri Afrika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari kutegeka muri Amerika barafise politike ijyanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka kandi barabivuga rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza nuko abarongozi bo muri Afrika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu bya Afrika binjira bafite ibyo bahanura kumbure n'ibyo bategeka naho batagukugira ku maradiyo nicyo mbona gishobora kuba muri kuri iyi ntwaro Joe Biden hamwe byoshika agatsinda y'amatora
tuve gato muri Amerika tunyarukire mu Burundi aho abatimbo bo mu kigabiro cy'ingoma bo mwihigira muri komine n'intara ya Gitega bavuga ko batararonka abagenzi babagenderera bitewe n'umuhanda mubi ni mu gihe icyo kigabiro kivugwa ko ari cyo cya mbere umwami Ntare Rushatsi cyambara ntama yatangirijeho umuhango wo kuvuza ingoma avuye mu buha mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Desiratunga Imana arakomeza inkuru
nkuko bivugwa na Yeremia ndi mwizinga umukukuruke mu batimbo akaba kandi yamuka mu muryango w'abashaka umuryango bavuga ko ariwo wazanye ibanga ryo kuvuza ingoma uno munsi akaba n'umuvugizi w'ikigabiro cyo mwihigiro komine n'intara ya Giheta ikigabiro caho mwishingiro nico catanguranye n'ingoma z'u Burundi kuko izo ngoma zazanywe n'umwami Ntare Rushatsi cyambara ntama azananye ibuha
ikigabiro n'icy'umwami Ntare Rushatsi cyambara ntama niho yashikiye avuye mu buha azananye imisozi yo hiyo mu nzabo y'ingoma araza gushikarira ashikino ahitwa mwihigiro aca hasinga urusago baca bamwubakira ingoro ingoro y'ingoma ingoro y'umwami y'umwami kazi naho kirangazoba mukuza rero zingo mubona baje bazananye zivuka kuri we mu bisanzwe niwe yatanguye kubaza ingoma ya mbere kandi arayivuze kuko yari mu buha hari abantu bari mu bwoko bw'abashaka bakaba babaza ibintu by'amatsikuru baca batangura kubaza rero ibintu by'ingoma ingoma ntonto zitangana nko kuzibona cyo kwinezerera
naho abantu zibiwe bakuru bamusavye ko yogenda gushinga urusango imuramvya ntigeze yibagiraho umuryango w'abashaka bavuza ingoma yasize mu ihigiro inyuma y'imyaka ibiri ngo yoba yaragarutse bamwakiriza umurisho ariko umuganwa w'umumenja nk'uko bivugwa na ndi mwizinga Yeremia yarashatse kumugwanya ariko aratsindwa ari naho havuye iyo zina ryo mu ihigiro
baravuza ibiro biraryoha ariko haje hazi ntumwa ihanutse hari aheje mu rukuta bati yamara umwamara atewe ngo atewe nande ngo tubonye ingabo no uyita ntirirangwa ashinze urusago hejuru kuwa bikobe gituma bahise mu gikobe yashinze ibikobekobe undi yashinze imimanda nkiyi ingabo ziwe zirashinga urusago abari ugamyemwo ubona umwami ntare rushatsi ingoma zikoze yamuvugira ngaha haca havuga ingoma y'induru ingoma hambere hari ingoma y'iciza ingoma y'induru aca gomora ingabo bari kumwe ngaha agomora ingabo bari kumwe ngaha baca baramanuka hahepfo ahitwa mu rusage nawe aca kugasaza hahejuru harya arahiga uriya ntirirangwa aca kuba bikore arahiga nicyo gituma ngahitwa ingabo za ntare ziramanuka zigeze ahantu mu gasoko ingabo z'ibihura n'ingabo za ntirirangwa baca baragwana imyambira ararira amacumu ararira ingabo za ntirirangwa ziratsindwa ahantu mu muzame hariya umwonga hitwa mukabagabaga ubusigarira burajabuka mu rukuta buriru ntare rushatsi akiramanuka acahagarara ahantu kwibuye yitwa intangereke ahagarara afise ingegene zibiri zitwa imbiriko arajugunya ingegene ya mbere ati genda wambiriko genda wambiriko genda asubira ya kabiri turasinzwe wambiriko genda wambiriko genda wambiriko za mbiriko ziragwa ahantu ku muzame hanaga umumanda n'umuvugango kandi kubera ibintu byagiye birahinduka ivyo bintu bihonye vuba na general bubaje n'uwo muvugango
abo batimbo mu higiro bamenyesha ko ikigabiro cyo mu giheta caje mu nyuma kizananye n'umwami mwezi kandi abatimbo bo mu gishora bakoranye cyane n'abatimbo bo mu higiro mu kumenyekanisha ingoma mu makungu aho bemeza ko ingoma zatanguye gusohoka igihugu hagati y'umwaka w'1950 n'1960 ubwa mbere zikaba zagiye muri Congo Belge uno munsi yitwa Congo iharanira demokarasi
abazungu baje baca amabarabara urabona bakijyamo yinga riri kure yacu hasi cyane bashiryangozi byari impande y'igabiro cyo mu gishora umuganwa nkishimana ati yatwari ino kandi yabaye ino ati nanjye mfise abavuzi b'ingoma bakaruhariwe acaza gukoma kuri ba papa na ba sokuru ati ngo muje impande y'ibarabara niho muzohora muvugiriza abazungu n'umwami bitabagoye niho muzasubira kugura umuruho wo kuzitwara ku mutwe muva ngaha mu higiro mugenda ibuzungu kwariza igitega muvangira abanyagishora hamwe muzoba muva hamwe urunganwe muringaniye ari 15 kuri 15 kuko aho hambere umugore wagizwe n'abantu 30 hari 54 turageza turamenyerana n'abanyagishora gushika muzamire ngo 5 n'indwi ingoma itangura kujabuka muri Kongo
muri icyo kigabiro cyo mu higiro hariho n'ibimenyetso byaranga ubushobozi bw'umwami ikibanza caba mwisato ikibanza cabamwo umuhoza n'ibindi nk'uko bivugwa na Hermegide n'ibigira umuhanuzi w'abatimbo w'umwihigiro akaba yamuka kubisekuru byo mu muryango w'abashaka
hajya haruguru tufatiye kwa kajya gashaka mubona kijya gisaka mubona kijya hariho ihorezo ry'umwami n'ahantu hataha isato isato rero guko byaragendana n'umwami iyo sato iranamukingira babonye uwo muntu agomba kugirira nabo umwami barashobora gutuma iyo sato kumurondera iyo yagiye hariho hose ikamugirira nabi akavamo kandi ntivyari byo gusa umwami bamubwiye ati nyabuna hariya hijya no hino havuca amahasa ngikiri igiti hari ihorezo ry'umwami hariya murakibona giserura umutwe hariya amahasa rero urabona aho hambere barabatinya bavuga ngo baba barimo n'ibihumeriko baravye bati nyabuna ariko ko havuca amahasa umwami ni wakeneye kubanza kubahoza baca rero amahasa bayazana kuri kiriya giti mubona cyo mu manda hariya nyine bakaba umwami akavuguta umuti mu rubaya agaca burungika bagaca bagenda rero bakabashira ko se babiri nana babiri bukuru na butoyi agaca rero se babiri muha intama y'imfizi n'ababiri bakaca muhereza intama bita intama kazi bagaca bashorera rero muhira bagatekana
abatimbo basaba ko leta yobakorera neza ibarabara rijaho mu higiro nkuko yabikoze ku kigabiro cyo mu gishora komine ya Giheta kugira ingenzi zironke ingene zoshika kubagendera
tugarutse ku matora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko twari tumaze kubibabwira ibarura ry'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kabiri rirakomeje kugeza ubu ariko ibintu bikaba bitari byasobanuka niba Perezida Trump uri ku butegetsi azakomeza indi myaka ine muri manda ya kabiri cyangwa niba amaherezo ari busimburwe n'umudemokrate Joe Biden bahanganye. Na mukandida rero wari wabona amajwi ateganijwe kugira ngo yegukane intebe y'ubutegetsi. Mugenzi wacu Edi Rwema n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hamwe n'abatumirwa bagarutse kuri aya matora mu kiganiro muri Isanga. Abo barimo Professor Atanas Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bagitangura kwiyamamaza babza bararaba bimwe bavuga mu ma media bavuga ngo naka ni wazotsinda naka ni wazotsinda benshi rero bavuga ngo Biden azoba yatsinze kuko bavuga ngo abantu babajije ngo bavuze ngo Biden azotsinda ariko nkuko byaba bigenda uyindi myaka nkuko byagiye mu 2016 usanga uko babibajije nuko bizogenda bitama bigenda kimwe ubu rero kubona byahagaze bishitse uko bimeze hamwe bameze hamwe Biden na Trump ataki batandukanije nibaza yuko niko biko biragenda ntawifata ukundi niko narinda byiteze.
Madam Coleman, wowe ku giti cyawe nkuko nari nabivuze nta mukandida urageza wa mubare wa ngombwa wa 270 ariko hari zimwe muri za leta zikomeye zikibarura amajwi kuri wowe ibintu uko ubibona ni kuba rubyiteze.
Yewe ibintu ndabona ari insobe sinavuga ngo niko nari mbyiteze ariko twari tuzi ko amatora n'ubundi atazaba yoroshye. Ubwo rero nakekaga ko wenda mbere y'uko tujya kuryama tumenya umuntu uraba watsinze ariko siko byagenze. Yewe nta nubwo numva impamvu nyinshi wenda nko muri iki gitondo nibuzi bagombye kuba bari gukomeza kubarura ariko tubona ko imibare ntabwo iri kuzamuka. Ubwo rero navuga ngo ni ugutegereza ariko ndebye nko mu mwaka wo muri 2016 hari ibintu byinshi byabaye muri aya matora unako byahindutse cyane tuvuge nk'aho ntuye cyangwa se muri Leta ya Florida urabona ko aba Spanish urabona ko hari n'abirabura benshi batakomeje gutora nk'abademokrate nk'uko bari batoye Hillary Clinton Clinton. Ubwo rero ndabona yuko tugomba gutegereza ariko rwose byabaye insobe ntabwo nari niteze ko bigenda gutya ubwo ni ugutegereza.
Profesori Gahungu, Pasteri Coleman avuze ko we yari yiteze ko aza kujya kuruhuka cyangwa se kuryama yamenye ibyavuye mu matora kandi niko bisanzwe ubundi abanyamerika bajyaga kugeza mu masaa sita z'ijoro bafite uko babana cyangwa se icyerekezo cy'uko ibintu biza kurangira ariko siko bimeze kandi bavuga ko bishobora no gutinda bikamara n'indi minsi. Wowe wibaza ko icyabiteye ari iki?
Rega uyu mwaka turiko turatoreramo umwaka usanzwe uyu mwaka warabayemo ibya coronavirus. Iyo coronavirus yatumye abantu benshi kajewe nishizemo twagiye gutora tuyacishije muri poste. Ayo majwi yacu twacishije muri poste hariho amaeta yaciye atangura guharura hakaba rero yanize n'ayandi maeta yagiye gutangura ejo ku munsi wo gutora aho harimo nka za Pennsylvania. Urumva rero ayo majwi kandi ni menshi akaba atari bwashike cyangwa atari bwaharugwe ntiwoshobora guca wibaza yuko ejo imbere yo kuja kuryama ko twari kuba twari bwumve washoboye gutsinda. Ibyo nibyo byabaye.
Madam Coleman, wari wakomoje kubijyanye n'amatora yabaye mu 2016. Ayo matora aba ibipimo byinshi byagaragazaga ko umukandida Hillary Clinton ashobora gutsinda ayo matora. ariko nyuma aza gutsindwa kubera leta ubungubu kugeza ubungubu zitaratanga umusaruro nyawo ngo no kuvuga leta nka za Michigan, Pennsylvania, Wisconsin na nubu izo leta nizo tugikomeje gutegereza wibaza ko ibyabaye mu 2016 bishobora kuba ubungubu
ndabona yuko ibyabaye muri 2016 dushobora rwose kongera kubibona ahubwo ko bifite chance nyinshi zo kongera kwisubiramo kubera ko ugiye ureba ziriya poro bagiye bakora bakagerageza kuvuga umuntu wenda bakeka ko azatsinda muri rusange ahantu hose abonaga ko Biden ari buzatsinda Trump ntabwo abantu bamuhaga amahirwe menshi yo gutsinda ariko rero ku munota wa nyuma muri 2016 tubona amajwi atangiye kuzamuka ibi ngibi dushobora kongera kubibona nk'ubungubu urebye muri Wisconsin nubwo wenda imibare mfite iri kuvuga gusa ku majwi 77% yabaruwe urabona yuko uherereye mu mwaka ushize nko muri 2016 Trump yari afite amajwi 222 ariko hano uri kubona ko yarengeje 100,000 Michigan urabona ko naha hafite amajwi menshi ariko ntibivuze ko yatsinze ariko njyewe ndabona yuko niba hari ikintu magic Trump afite ndabona yuko imibare rwose ishobora kuza guhinduka ku munota wa nyuma nubwo batamuha amahirwe menshi yo gutsinda akaza kubigaruka ikintu navuga kuri amatora birabe ibyoya ntibiba amaraso kubera yuko ejo Trump yari ari kuvuga ati hari amasaha amajwi agomba guhagarikirwaho nubwo koko nk'uko uriya profesora amaze kubivuga mugenzi wanjye ibintu biratandukanye kubera icyugarizo cya coronavirus ariko Trump yari ari kuvuga ati hari amasaha za poro zifungirwaho bakabarura gusa nyine ayo majwi aje mu mabahasha nizere yuko nta abantu bafite imigambi yo kwiba amajwi navuga ngo kaduhagarare reka dusenge ibintu bigende neza cyane
hanyuma se Professor Gahungu izo mpungenge za Madame Coleman waba uzisangira nawe wowe kuri wowe ukurikije ibyabaye mu 2016 ese urabona hari igishobora guhinduka cyangwa se bikongera bikaba uyu mwaka ku buryo Trump yakongera agatorerwa indi manda wowe urabibona ute cyane cyane uhereye ku mibare umaze kubona muri izo leta uko aresha tu Michigan, Wisconsin na Pennsylvania benshi bafata nkaho arizo ziza kwemeza uzayobora iki gihugu mu myaka ine ita
ego hariho ibiri kwe ibyo ari karavuga Madame Coleman ndabyemera bavuze byo ariko hari ibiriko birahinduka nk'ubu ndi ko ndaraba kuri televiziyo ubyo batubwiye imbere yuko za kujya metro muri Michigan Trump yarakiri imbere muri Wisconsin yarakiri imbere muri Nevada yarakiri imbere ariko biriko birahinduka ubu ho mu masahaza tubona nko muri Arizona naho bisa bitanguye guhinduka umuntu yoheza akabona yuko hari ikintu gishobora kuja ku ruhande rwa Biden ariko igihe ibyo turiko turaraba ubyo ndiko ndaraba ubu byoba atari byo tuca bimera kumwe ko mu uko imyaka iniheze hamwe
Inshuti z'Ijwi ry'Amerika ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu kuri iyi saha tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Fasirge Beho ni we washyize hamwe aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukamba